Now, President Cyril Ramaphosa has been officially sworn in as the President of South Africa. This comes after Ramaphosa was re-elected as the President of the country during the first sitting of the 7th Democratic Parliament held at Cape Town City Hall in the Western Cape on Friday last week. Ramaphosa's inauguration ceremony was held at the Union Buildings in Pretoria earlier today.
So help me God.
Ngemuva kwemvunge ebiqukethe imbono ehlukene kumaqembu ezombusazwe ngokuqokwa kukamengameli wezwe ngemuva kwemiphumela yokhetho lwanonyaka, kugcineke kuphuma phambili likahulumeni wobumbano. Njengoba-ke efungiswe ngokusemthethweni namuhla umengameli wezwe uCyril Ramaphosa, osethatha ihlandla lesibili kulesi sikhundla, ethula inkulumo yakhe ezindlini zombuso namuhla ePitoli emcimbini wokugcotshwa kwakhe, uRamaphosa uthe uhulumeni ozongena kakukho nakunye okuzoma endleleni yawo yokwakha isizwe esibumbene.
We declare to all to know that neither discord nor dissent shall cause us to cast aside that which calls us to build a united, free, just, equal and prosperous nation.
URamaphosa uphinde waphawula ngendlela izakhamizi zakuleli ezivote ngayo kukhetho lwanonyaka, nathi-ke bazokuhlonipha njengoba kufunwa yizona izakhamizi.
The voters of South Africa did not give any single political party the full mandate to govern our country alone. They have directed us to work together to address their plight and realize their aspirations. They have also been unequivocal in expressing their disappointment and disapproval of our performance in some of the areas in which we have failed them.
Umengameli uphindeke wadalula ukuthi uzimisele ukusebenzisana nawo wonke amaqembu ezombusazwe nazo zonke-ke izinhlaka ezinentshisekelo yokuletha ushintsho ezweni laseNingizimu Afrika.
The President of the Republic of South Africa.
Ezindabeni zeSoweto TV kubikwa umqondisi Myeni.